Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngokunjalo bazo. Apha ke baphulaphula siza ke nomcimbi ke kaKhama Billiat umfana omdala ikhaya izathu zikhuphe isibhembe isivakalisa sokubana kumfana omdala icinga ke ukumengezela okanye ukumnikeza ke contract ke yonyaka yi-1 pha kwiqela ke lekhaya izathu. Sova kwabana yazi into yokubana ke uKhama Billiat umfana omdala icontract yakhe ifikelele esiphelweni inyanga yokugqibela le. Pha ngoJuni umfana omdala uzobeka i-free agent pela ke ngulapho ke ikhaya izathu sifike icacisa into yokubana ke ithini na ngoKhama Billiat. Niza kukhumbula into yokubana ke uKhama Billiat lo mfana omdala ke njengoba ikhaya izathu sesitsho sithi ke iyam offerisha ke unyaka yi-1 ke we-contract kodwa yonke loo nto leyo yaxhomekeka pha ke kubaphathi naku-agent ke kaKhama Billiat ngoba nikhumbule ke baphulaphula into yokubana ke uKhama Billiat lo ikhayiza chief sicacisa into yokubana ke iza kwenza nalo kuthiwa yi-salary card. Kulapho ke uKhama Billiat from Mthalithi ikhayiza chief ke funeka kube khulohliso mali kule mali yerhola bekho imali ke aze wehlisa lapho ke bawuhlangabezana ke endleleni uKhama Billiat nekhayiza chief. Lapho ke ikhayiza chief ke yakwazi nokubana emnikeze ke contract onyaka umfana omdala ichoke ikhayiza chief management amakhosi ethi ke naku umcimbi siwubeke etafuleni kodwa ke kulo mcimbi siza nawo sawucela into yokubana uKhama Billiat kumvuzo wakhe athande ukwehlisa ithi ke phinde igqitha ke ikhaya izathu management amakhosi ithi uKhama Billiat yavuma into yokubana ke iyamdinga i-management ngakumbi experience yakhe pha ebaleni futhi iphinde isho ithi kunaku i-youngsters ezininzi ziyafunda pha kuKhama Billiat. Baphinde bathi ke futhi uKhama Billiat bayi-understand okubana ulimala njalo futhi ke bayayazi nokubana ke neminyaka imanga ngapha kwe-30 years futhi beneqinisekiso esithi umfana omdala akanozidlala zonke ii-games ke zesizini ezayo kodwa ke beyi-management amakhosi bathi basamdinga. Yiyo loo nto baza ke nomcimbi othi ke makehlise imali bamnikeze ke i-contract onyaka yi-1 aphinde aqhubeleke pha neqela ke lekhaya izathu yonke ke loo nto uKhama Billiat namameli bakhe basaza uhlangabezana bahlala etafuleni ke neqela lekhaya izathu kuxoxelwe ke phezu kwaloo nto ize kuba ke abameli bakaKhama Billiat bayivuma ke loo nto wawuqhubeleka umfana omdala kodwa bakavumi ukwehlisa imali yakhe uBilliat uthi ke no andivumi futhi ke contract onyaka yi-1 ayinondenzela nto wabe kuyawukhululeka pha kwiqela ke lekhaya izathu. Kodwa ikhaya izathu sokwangoku izile nomcimbi etafuleni yawubeka yathi ke sinako othina ukuthi simnikeze unyaka siphinde futhi sicele into yokuba nake kulo mrholo wakho umfana omdala makathande ukwehlisa emveni koko siqhubeleke naye eyiplayer ke eqela ke leKaizer Chiefs ngoba ke nawo khumbula into yokubana ke zininzi midfielders ezikhoyo pha kwiKaizer Chiefs futhi ke zikhona ke nezisaza ugaleleka loo nto yakuxela into yokubana ke uKhama Billiat umfana omdala akazuzidlala zonke iigames zakhe kodwa ke ubukho bakhe pha kwiKaizer Chiefs bawubaluleka njengomlomo ke wemanagement eKaizer Chiefs ukuququmbela ke baphulaphula kumbake kaKhama Billiat oxhomekeka pha kuba mele bakhe nokubana ke bayayivuma na lo mcimbi uzane qela ke leKaizer Chiefs etafuleni. Uba ke bayawuvuma uKhama Billiat mfana omdala ukehlisa imali aqhubeleke nonyaka yi-1 pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kaningene ke nani ke baphulaphula nisho into yokubana ke nina niva njani nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.